haraba bamwe bamwe bari basemerera bavuga yuko batabayeho neza mbega nivyo mbega bimeze
uba uri hahandi utarira ngo nyoko wawe kumve uri hahandi udafata bisi uhuye n'ikibazo canke moto canke taxi urumva uri mu maboko y'abandi bantu kuko icyambere rwishikayo bakwaka passport ukiri ku kibuga c'indege akazi ko mwibarabara karatandukanye nako muri kontra ariko gose buba rubuzi bumwe ubuzi hariya uko bakora haba hakazi ko gukora isuku inzu yose ukamesa ukakumesa mesura ama machine ukagorora ugakoropa ukoza ivyombo hakaba nakazi aho rero ni mwibarabara ko guteka urumva wewe ugiye ugakora akazi ko mwibarabara gusa uhembwa demire ya hari ya canke mirwisa
mirwisa barangaye madolari
dollars ni 500 dollars canke $450 ntufungurirwa beshi batoroka kubera kudafungurirwa ico kintu kiratuma abantu beshi batoroka ukutidegembya kurisha abantu abakozi hari
na freedom wa office
urumva umukozi ashobora kumara umwaka portaya yibona ruko asohoye ubucafu asubira hejuru abona portaya ruko asohoye ubucafu barakubwira ati nyambari rigi uzojya rimwe ku munsi usubira kujya njya mu ijoro mu ijoro naho gacu usanga ni babandi badateka bagura injya mu restaurant bazana injya mu restaurant bagafungurira n'umuryango wabo bagaca bahengera bijya bisigaye nibananiye bikaba ari byo nawe baguha nabantu baravuga ngo urya muntu yagiye hariya nta kintu yazanye kumbe ntibamenya ibyo aba yahuye navyo hariya bagaca batanga nk'akarorero ku muntu aba yararose ntibamenye yuko umwe yagiye gukora ukwiwe uwundi agenda gukora ukwiwe mugabo bari mu gihugu kimwe so umugenzi yahura n'ikibazo cha boss wiwe cy'abana ba boss wiwe ngo boss wakamubwira ati sishobora kuguhemba utemeye yuko dusambana abana biwe uko nyene bama bari mu nduru
Amahoro onjuti bakunzi ba Buja TV bamusanzwe mukurikirana na Buja TV turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye na muherereye muri mu Burundi cyangwa mu mahanga big up sana ndabakunda cyane yeskumbure mwijukira cyane cyane kugira subscribe kugira ngo dukwize no vuga ibihumbi jana bya subscribers kugira ngo turonke natwibika gashimwe ka Silva yes uno musi rero no musi mwiza cyane ndafite no vuga umutumire mwiza cyane muraza kumva kumbere byiza kubabwira kumbere ni ibintu byiza kandi mwese mukeneye kumenya ati mbega bimeze gute mbega byagenze gute mbega bisanzwe bimeze gute muri rusange yes uno musi turi kumwe no vuga umwe mu bakobwa novuga babarundi kazi asanzwe akorera kazi kiwe ariko no musi ari hano mu Burundi ariko yarasanzwe afise akazi kiwe akorera novuga mu bihugu byo hanze ariko araza kutubwira mbega ni igihugu cyahe mbega akorera ibiki mbega bimeze gute mbega ubuzima bwaho bimeze gute yes kumbere tuza kumenya byinshi uri kumwe na Ben kuri micro behind the camera ni Juma just professional yes umuse reka tumuhe akanya kumbere atwidondore hamacho tubandanya nibite bite
ni sawa
birazaneza
ego
mbega kwita gute
banyita ngabire y'Imana Belize Annonciata
Yes bamwita ngabire bi ingabire y'Imana Belize Annonciata. Yes Annonciata asanzwe ari mu Burundi kazi?
Ndo mu Burundi kazi.
Aba mu Burundi?
Ego.
Asa mu Burundi akore iki Annonciata?
Cyende mu dandaza.
Mu dandaza kuri tu business twiwawe.
Ego.
Yes urabona ko bigenda neza cyane.
Ndashimye Imana.
Aronka abakiriya.
Ego.
Bega Annonciata dandaza bikinze zo kumushora rumuso.
Ndandaza ama PS de change. Tuma pima toka.
Yuko tuzi kuvyonye bikora abagabo wewe wabigiye mu gutenose.
Mu mutwe byose ni mu mutwe.
Eh. Oh urabona ko biko bigenda neza. Uraronka abakiriya. Ni amina. Yes kumbure bigenda neza araronka abakiriya. Yes kumbure ni muri bya bindi wamye wifuza kuzokora kuzokwa mukora canke ni ibintu byashite gusa kubera ihinduka ry'ubuzima.
Oya. Zari mucho niyumvira
mucho muyumvira yes kumbega Annonciata nuvuga no mukenyizi yubatse canke bimeze gute aracha biwabo
oya no ndo mama afise umwana
umwe umwana umwe yes kumbure biragenda neza nuvuga n'ikibondo cyaho
yego
yes kumbure urabona ko ari proud n'ubuzima abayemwo mbega ni bake bagire ubuzima nk'ubu bagire ivyumviro nk'ibi mbega babakobwa b'ibinebwe badashaka gukora ndashaka umbwire akajambo gatoyi ko tuzi yuko muri no misi abakobwa muri ko murakora cyane igiki ubwire umukobwa yicaye muhira adashaka gukora
icyo no mbwira ubuzima buragoye kandi ubuzima no gufasha
kabisa
uri umukobwa udakora mu bisanzwe nta gaciro bitanga kubera ushobora gushobora kuronka urugo ukaronka umugabo akora ariko nawe udakora kiba ari kibazo kuko ubuzima no gufashanya ejo umwashobora kugwara nawe uguma muhira uri wa kurera abana yarasizovahe yamahera y'inzazovahe ni hamuca usanga umuntu agiye mu ngeso mbi kumva zuko yamenyereye kufungurirwa yicaye niyo mpamvu rero ari uwo mpanura ahubwo yabwira nk'umushinga nawe wiwe canke nk'umuvyeyi kukubera hajya kwirirwa wicaye n'ibintu bibi cyane bituma umuntu ajya mu ngeso mbi atari kujamo kuko mu bisanzwe twega bakobwa dukenera ibintu byinshi simpaka byose ubisaba umuvyeyi cyangwa simpaka byose ubisabe umugabo oya hari ibyo ushobora kwimenya nawe ubwawe none se udakora uzabikurahe ni hamuca usanga baguhaye rasio utetse ibiharage n'ibijumbu kugira ngo urondere ajye amafaranga yo kwifashisha rero byiza nuko umuntu yokora kuko imana n'ijambo ry'Imana ratubwira ati udakora ntakaje
Yes urumva yuko atanze impanuro nziza kandi novuga ni muri bimwe kumbere n'umuvyeyi yasanzwe afise ico kibodo kimeze ko nyinzere yuko nizo impanuro yasanzwe azimutekera ariko byaba byiza cyane kumbere uji kudakora kura maboko mu muzi ugende ukore hama uzobona ko byari bikuye ko ukora ako kazi Yes kumbere nosi mu bisanzwe utubwiye yuko usanzwe ukora byerekeye ama pièces de rechange uradandaza uragurisha ivyo vyo muvuga byo gukaba nuvuga bivanye ni modoka cyangwa imoto sinzi ivyo sinzi gukora nuvuga mbega uwo mutahe wawuronse gute byagenze gute muri rusange bimeze gute
ah umutahe sinavuga ko nawe uronkenga mu Burundi oya kandi muri bamwe bagiye mu bihugu by'Abarabu
muri Saudiya
ego kurondera ubuzima hama kandi nagiye njyana n'umutahe hama Imana irafasha ndawuro ubu rero nanjye ndaje gukora ego nkura amaboko mu munsi nteze imbere igihugu cyanjye n'abagenzi ego nuko
Yes kumbere biri bimwe nuvuga na leta mvyeyi dutumira ati ubwiye hanze ntubwiye kugumayo ahubwo genda ubujya bumenya uko hari yuzuzubuzanye nga duteze imbere igihugu cyacu gishike kure nabonye nibazo ribaza bava hari baza gukorera nga sivyo none Yes kumbere turaza kuyaga byinshi mbega waragiyeyo ubuzima bwa warabonye kuri bumeze mbega muri rusange ubuzima bumeze gute kutuzi yuko hari bamwe bamwe bari basemerera bavuga yuko batabayeho neza mbega nivyo mbega bimeze gute muri rusange wo nkawe wabaye
mu bisanzwe ubuzima bwaho ni bwiza ariko uwundi mwanya urazi ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe abantu twese turi twaremwe n'Imana imwe ariko urazi ko tutamera kumwe hari umuntu ushobora kugenda gukorera ugasanga ameze neza hakaba n'undi ugenda gukorera ugasanga ameze nabi kandi urumva wamaze kujya kumukorera kiba ari kibazo kugira umuveko kandi urazi ko icese z'abantu atari zimwe mushobora kugenda muri bangahe umwe akagenda agakora heza ubundi akagenda agakora habi canke umwe akagenda agahe agakora agahembwa undi yakora ntahembwe niyo mpamvu n'abantu baravuga ngo urya muntu yagiye hariya nta kintu yazanye kumbe ntibamenya ibyo aba yahuye navyo hariya bagaca batanga nk'akarorero ku muntu aba yararose ntibamenye yuko umwe yagiye gukora ukwiwe uwundi agenda gukora ukwiwe mugabo bari mu gihugu kimwe hari ukora bikagenda neza ku kazi hakaba n'undi akora bikagenda nabi ku kazi niko bimeze urazi n'umubyara ashobora kubyara abana umwe akaba muremure undi akaba niko bimeze
Yes kumbure uvuze byinshi uvuze bivana n'amahigo y'umuntu hari igihe ushikira ku muntu mwiza hari igihe ushikira ku muntu mubi bivana bivanye n'ukuntu waronse akazi bivanye n'amahigo warusa ngufise mbega nk'intambamye mukunze guhura nazo hariya nk'umuntu uyo bashike ku muntu mubi mukunze guhura n'intambamye zimeze gute
no hariya duhura n'intambamye nyinshi kandi zitandukanye
yego
kuko hariho nk'umuntu ushobora agishora kugenda ku kazi akahura n'ikibazo cyo gufungurirwa akimwa ifunguka
mu nkingya
uwundi nawe akagenda ku kazi agakora ntibamuhemba umushahara wiwe aho kumuhemba ahubwo bakamuta mu ibarabara uwundi akagenda agahura n'ikibazo cha boss wiwe ndafise umugenzi yahura n'ikibazo cha boss wiwe cabana ba boss biwe ngo boss wakambwira ati sishobora kuguhemba utemeye yuko dusambana abana biwe uko nyene bama bari mu nduru mu bintu nk'ibyo urumva bari bwa buzima butandukanye hakaba nabandi bagenda ari bime byo kuvuga ati nashaka kujya mu nyenga wo mu ndege
atazi kimujanye
atagiye atazi kintu nakime kimujanye yego niko bimeze
yeskumbere tumva yuko ari ntamba myinshi ngenda muhura nazo mbega mu vyitwaramo guti yo bishitse ko tumva yuko ariyo nabamwe bamwe twarumvise menga nabaganda ari umuganda bigeze kwica biraje no ku social media byabamuciye umutwe nuvuga ku kibuga c'indege bishi byara ati byarateye ubwo mbega nkizo ntamba myi mukunze gura nazo mu vyitwaramo gute bigenda gute
urumva izo ntambami hamwe nibyo no gusenga
gusenga ha
kuko uba uri hahandi utarira ngo nyoko wawe akumve uburi hahandi udafata bisi uhuye n'ikibazo canke moto canke taxi urumva uri mu maboko y'abandi bantu kuko icyambere ugishikayo bakwaka passport ukiri ku kibuga c'indege
ugishikayo
ugishikayo bakwase passport ukiri ku kibuga c'indege nibo baba bayifise wowe uri mu maboko yabo birashika bakakuronderera karanga muntu yahariye ntayo baguha mu maboko nibo bayigumana urumva rero bagukoresha ibintu baba
bashaka
ariko hamwe nivyo urabi urasenga imana ikagufasha kindi naco niho hamwe uza wumva ngo hari abakora mu ibarabara bajya beshi bakora mu ibarabara baba byavuye kumvo zaba kafiri babo babatwaye ego
yese biba byavuye kumvo zaba kafiri babo baba batwaye bishitse kuvuga abantu
umubosi wawe hariya akurungikira amafaranga y'ivyangombwa akakwemvita yani byose visa bamwita kafiri urumva rero uhiriwe ubayeho neza niwo kwiyumvira icyumviro cyo gutoroka ngo ugende mu ibarabara oya
egeskumbere abo bishika bakajya mu ibarabara mbega amaherezo yabo bigenda gutibara ronko buryo bwo gusubira no cyangwa bacha baronko ubundi ruvuga ubundi buzima bwa hariya nyene bivanye n'aba batwaye bakabaronkera ubundi buzima
urumva ukungene bimeze ushobora kugenda hariya umushahara urazwi hari aho ukorera $200 hari aho ukorera $250 cyanke $225 biravana naho ugiye hari iyo ugenda ku mugwa mukuru cyanke mu ntara urumva urashobora kugenda ugasanga uhuye n'ivyo bibazo ivyo nakubwiye hama hagacha habamo nk'umugenzi akakubwira ati jewe no wagufasha ukaza mu ibarabara tukakuronderera akazi akazi ko mu ibarabara karatandukanye nako muri konta ariko bwose bubara ubuzi bumwe ubuzi hariya uko bakora haba hakazi ko gukora isuku inzu yose ukamesa ukakumesa amesura ama machine ukagorora ugakoropa ukoza ivyombo hakaba nakazi aho rero ni mwibarabara ko guteka urumva wewe ugiye ugakora akazi ko mwibarabara gusa uhembwa demire ya hari ya canke mil wisa
wisa barangaye madolari
dolare ni $500 canke $450 ukora akazi k'isuku nkaje we nakora akazi k'isuku no guteka je wakazi k'isuku gusa nako nakora nakora akazi k'isuku yo no guteka nakorera $600 sista nibice mu givyo bice naca ndavyifashishamo uravyumva rera akakubwira ati kubaye muri ubwo buzima ntuhembwa ufise ikibazo kiniki niki ntufungurirwa beshi batoroka kubera kudafungurirwa ico kintu kiratuma abantu beshi batoroka uraza umuntu akwimye ifungurwa n'ikintu cambere kigoye uravyumva ucugenda hama icagufasha kurungikira umushoferi akaza akagutora hama akakuronderera akazi ukaja ku kazi ukamuriha ya amafaranga y'umushoferi hama ugaheza ukabandanya akazi hageze ko icyo ushaka wa kirosi uragenda kuri ambasade y'u Burundi ukiyandikisha hama ukarihitike iwawe bakakuronderera resepasi bakakuronderera itike ugataha canke naho kubera utorotse ugenda ta passport ufise ugenda ta igama ufise igama ni karangamuntu ushobora kugenda ugasanga uhuriranye na polisi zikagufata ikindi naco nibagiye kiri no mu bantu bituma abantu batoroka ukutidegembya ukutidegembya kurisha abantu abakozi hari
na freedom wa mu office
urumva umukozi ashobora kumara umwaka porota yayibona ruko asohoye ubucafu asubira hejuru abona porota ruko asohoye ubucafu ntarekuriwe kugenda mu isoko ntarekuriwe kugenda kurondera ikintu cari cyo cyose Maka wonyene babimuzanire urumva ugasanga ubayeho nk'umufungwa kugira ngo uzoronke nk'umuntu basi yumva ni giswahili yumva ikirundi mushobora kuganirira hajya bafise nk'urubanza haja bashitsi naho nyane ugacusanga barakwimira ko mwovugana nawe ikindi nacho baba bafise kamera kamera zabo zikorana na telefone wajya kuvugana n'umuntu baba bakubonye kuri kamera ego barabaha baraduha wifi baduhaye wifi mugabo ibifise amakondisyo kukubera bobo baba kubona kuri kamera ukuri kurakoresha ijya wifi yawe uravyumva urumva ikintu umuntu kutidegembya kiri muri bimwe bituma abantu beshi batoroka kirimo
Yes atirero mu byo gufungura n'ivyo byo kutavugana n'abantu biri bimwe kumbe uvuga ati bituma abantu na cyane cyane cyangwa abakobwa bagiye gukora hariya bati batubuzi bakagenda kwironderera ibindi bakaba babakozi babakobwa bajya gukora ubuzi bwo mwibarabara bivanye naho wahuriye n'umuntu akagwa ati ngo dukorane ta contre
Yego
Yes mbega iyo bisite naho umukabirenga ko bigenda gute
ukabirenga ko
nuko sanga uri yivyo urafunguye bataguhaye uburenganzira kandi wabonye ko agenda shonje ariko ndabonye injyashura kwigumya reka mfungure bigenda gute babahana gute
baba bamaze
barakwirukana bigenda gute
oya ntibashobora kukwirukana mugabo urumva baba bamaze barakubwira urumva baraguha barakubwira ati nyambari rigi uzojya rimwe ku munsi usubira kujya injya mu ijoro mu ijoro naho gacusanga ni babandi badateka bagura injya mu restora bazana injya mu restora bagafungura n'umuryango wabo bagaca bahengera bijya bisigaye bibananiye bikaba ari byo nawe baguha
n'ukuri ku Imana
akaba ari byo baguha
none ivyo baraba bishobora mbega bigenda gute ukajya injya by'umuntu yasigaje bigenda gute
kubera inzara muri ihangana ukabijya canke akaba nabandi bibananira niho haho nyene bituma umuntu aca atoroka
yomoka
kagenda
Yes kumbere turumva yuko ari ubuzima bugoye mbega hariya nta runa ni mwagize ruvuga bw'abarundi ruvuga basanzwe bakora ku kazi muwa mwaragize hariya kugira ngo mugire ico mukoze
urunani bagize nugo nyene bacha bagufasha uri mu bibazo nk'ivyo hari ha magroupe ukabivuga ico bakora bacha bagufasha bakagutorokesha ukajya mu ibarabara ego no mu ibarabara ntivyoroshe kuko ushobora kugenda gukorera umubosi akanka kuguhemba nk'akarorero jewe naragiye gukorera umubosi atwara umudamu wiwe kwibaruka nakorera ahantu kure urugendo rw'amasaha 5 nkaho nagiye gukorera hama umubosi nkoze hameze ukwezi kwa mbere ndamubwira mpembe ambwira ngo rindi anzanira igihumbi na 5 nakorera 2500 anzanira icya 5 cyandamubwira acambwira ngo ayandirindira uno munsi ni kwa 5 utusha ndaguha dimashi jumapili hama ndamubwira nti ntuzoyame ahubwo fataya uzocu yandungikira ndamuhi nimera za yandungikirako ico yakoze ahubwo yaciye agenda fata inoti imwe arayitabura gasunwa acaragaruka cambwira ngo aya mahera wayatabuye ngo kandi urazi ko adashobora guca muri mashini ngo rero ngo nimakanzo canda yaguhindurira ku munsi wa Mungu hama nca ndavuga nti nta kibazo ndayamuha kwa Mungu hageze ahubwo ntiya yampaye nayo yandungikira yose ntana 11 yigeza ndungikira arasigurira ndavyumva niko nkoze ukwezi kwa mbere reka nihangane ukwezi kugira kabiri kurinjira umva cyambwira ko bazuca bayampera rimwe ukwezi kugira kabiri kurinjira bica bihurirana mabuja agiye kwibaruka agiye amutwara agiye kwibaruka acaraza muhira acaramamagara hari abana babiri bato bato hamagaye ndagenda nama nibaza nti agomba mbarijya kubyerekeye abana hama acambarira ngo no munsi ntujyama hari yangu jyama ngaha ndambira nti je sishora kujyama nganegezwa kujyama mu cyumba cyanje cy'umukozi ngo none ngo abana bacha bajyamana nandi ndambira abana murajyamana kubera urazi ko mama wawe yagiye kwibaruka
yagusaba je kujyama mu cyumba cyiwe
ego ico yakoze ahubwo yaciye hama atoma abana mu kindi cyumba acarabugarana nanje acaranyugarana
mu cyumba cyiwe wariko
mu cyumba hejuru
kindi
bitaho
urujyama mu
ego hejuru muri etaje gira gatatu hama uwo muntu yari umusirikare
yakorere igisirikare cyahariye
ego igisirikare cyahariye hama ukungene vyagenze acambwiye acanyaka telefone ayinyatse acha aza kugira telefone gucya nca nanje handayimupapura ndayimupapuye nca nja kugurura umuryango
kugira we
kugira ngo sohoke hama duca tugwana ku muryango umuryango wari wegereye ama escalier hasi kandi urumva nari mu nzigira gatatu ico nakoze nagiye kugwana ku muryango ofise telefone ndiko ndamwaka ya telefone hama nca nkora hajya ku ma escalier bya vyuma vya ama escalier ya telefone civa hejuru icayikubita hasi ikitera yibroka yibrotse aca abona iyo telefone iraguye aca yumva ubwoba acarandeka nca ndagenda maze kugenda mabuja yaravuye kwa muganga nca ndababwira ntishaka amafaranga kandi ishaka gutaha kukubera ukora mu ibarabara nta garanti ubufise ukora ukwezi kumwe urataha ukora amezi abiri urataha ndamubwiye ko ishaka gutaha mabuja aravyumva arabitegera ariko ambwira ejo ndakubita ikiwani cyose kibaho ndabesha nabuze umuntu nagize iki ariko baranka kumpa amafaranga bamaze kwanka kumpa amafaranga ahubwo narafashe jewe nyene nkoma induru hejuru ko mbuze umuntu nchafati ivarizi wanje ndashunguruka no hasi ya mahera ndayaheba babone gutyo bace baza baratsi modoka baca barantahana kuko hari ahantu kure barinda kugutahana urumva hariya n'ubuzima bugoye cyane ni ibintu byo kwihangana urumva nkaho naciye mba bridge bwo kuyaheba
mbega ko ivyo vyagushikiye mbega barabaho uburenganzira bwo kuvugana n'abantu mbega barabimenya bimenya gute muri barabimenye bega bimeze gute
oya burenganzira beshi beshi cyane ntibabemerera gutunga telefone urumva baguha telefone ku munsi wa gatanu uvugane na famiye aho ni muri kontra uvugane na famiye bakwemereye naho uburenganzira bwo gutunga telefone baca bakunga kuri wifi yabo ivyo muvugana n'umuntu wari we wese bica ku ma telefone yabo bose
bavyumva barabikurikirana byose
uwo bahaye uburenganzira bwo gutunga telefone ivya yaga byose kuva kuri audio iki byose nabo barabyumva kandi bafise ntuze baca bashiramo ibasigurira mu rurimi rw'icyarabu
baca muri translate baca babinyanyura bikavuga mu rurimi rw'iwabwira bavyumva n'ikirundi navyo nyine bakabigira
rurimi rwose
yeskumbere urabona yuko biri muri bimwe kumbere bituma babakubagura bana bafata nabi
yego
yeskumbere turaritse kubona nuvuga ubusirikizi bwa Burundi nuvuga hariya bagenda kuvugana nabo kuvyerekeye ikintu byogenda neza bagira amasezerano nabo muri zera yuko hagiye kubihinduka mu byerekeye ikintu musanzwe mukorera hariya n'ivyo musanzwe mukora n'ivyo nyibo bisanzwe babagirira byo kubakubagura murabona ko hagiye kuba ihinduka
je ndavyizera ku ruhande rw'iwanje ndavyizera gusurazi ko abantu batabibona kumwe impamvu nibaza yuko ashobora kuba hagiye kubihinduka kubera abantu bavuye no barungitswe na leta bizogora cyane ku muntu bamwimo mushahara
cyanke
ko bamurenganya kubera bazoba bavuga ati cyanke bamwime telefone kubera bazoba bavuga ati leta ya hariya uyu muntu niwe yamurungitse
yeskumbure ku Rwanda rwavuga ati ko Burundi nuvuga bwagize amasezerano n'abatwara nuvuga batwara nuvuga muri Saudi hariya ati urizera yuko hagiye kuba ihinduka ngo kuronka nuvuga bwa bwigenge gukora nk'umukozi kwimva yuko ufite ya liberté totale
ego ibyo bigiye guhinje ndavyibaza ko bigiye guhinduka kukubera urumva sico kime n'ubwa mbere kesha umenye ko beshi bagenda binyegeje kandi burya nabo babimenya yuko abakozi batagiye mu buryo bwemewe na leta bigaca bibamo bya bindi
bigaca babonerera mwo bakati nubundi igihugu nikizi ko
bagiye
mugari mwiswe n'igihugu bazogira akakantu ko gutinya ati anye tukazobarenganya n'igihugu izo twitwarira
yego yego
tuvyizere
tuvyizere ko bigiye kuzana impinduka ku bantu bariko baragenda yego
yeskumbure urabona yuko leta y'igihugu ntakwidakora kugira ngo ikurikirane kumbure abarundi yo bava bakagera habari mu Burundi cyangwa mu mahanga irabikora neza cyane kumbure tuyishimire siko no
yego no kuyishimira kuko ni leta nziza y'ivre yego
yeskumbure kubgwabati rero wari waje rero mu Burundi icyo wakuyemo gike hariya warakizanye hano yeskumbure ni gike uhanura rero nabasigaye hariya mbega bimeze gute ko ndazi hariya babiranze bakabura ikintu baza mbega bo bigenza gute bo bikora gute mbega muri rusange ni ya impanuro utanga
muri uyu mwanya keshi gutaha biragoye ku bantu bari mu ibarabara kukubera kandi nibaza ko mugabe mbira bigiye guhinduka ku bantu bari muri kontra bamwe ahubwo ubu bariko barahohotegwa cyane kukubera hariyo umusako wo gukura y'abantu atarabo mu ico gihugu so kuvuga no Burundi gusa oya nibindi bihugu byose bifise y'abantu hariye rero urumva uri muri kontra bashobora barakwima umushahara wawe bisunza ico ugasanga umuntu bamuheraniye nk'amezi 8 bagacha icyo bamuha bamutwara kuri polisi kabari imusafirisha urumva ko nivyo kuba abantu bazaba barungitswe na leta bizogira icyo bihinduye hama abari mu ibarabara nabo biragoye gutaha ubu kumvo zuko ambasade iriko yihutira gusafirisha bajya abantu bafashwe batahe niriko yihutira gusafakira amafaranga ironderera matika abantu oya
Yes kumbere twizere yuko bizogenda neza.
Ego biza kugenda neza kuko urumva baraye bavuganye nibaza ko bigiye kugenda neza byose bigiye gufata umurongo.
Yes kumbere ni no sije niko nomwita no siata yagereje kudusigurira ibyerekeye buzima bwa hariya novuga intamba mikenshi bakunze guhura nazo kumbere na avantage bagiye kuronka novuga nakabiko bagiye kuronka n'abasanzwe basigaye basanzwe babayo impamvu novuga bivanye novuga n'ikintu gihugu cacu gitaho novuga abanyagihugu babo kumbere ikintu bagiye kuronka novuga koko Sivyana nega nusiate. Wabisigwe neza kandi ndashimye cyane mbega uzusubira wowe canke uzoguma ngaho urundi.
Oya. Icyo narondera nararose.
Ego ubonanje
no kuguma mu Burundi ntegeze.
Wari guteza ibigi guciwa. Kandi ni byiza cyane nusiate. Ndagushimire kandi nose.
Murakoze cyane.
Yes kumbure ufite kibondo cy'imyaka ingahe?
Imyaka 12.
Eh harakuze
ijomo kangahe? Iga mu indwi.
Be akubonye yakubwiye gute?
Urumva umwana abonye umuvyeyi ntari kureka kuryohera
mbega ari wari uri hariye mwaravugana nabo ino muhira
ego je twaravugana
yewe kumbure wari warose yamahigwe kumbure y'abantu bagwa telefone MC nawo twumva yuko bari bagara gufata kunguvu kunvuye umugabo urumva
oya urumva nanje naciye ndahava ngaho amahera ndayamuhebera nje ndagenda hanze
yes kumbure ni imana kumbure yakugwaniye uvugana yes kumbure tugushimire kandi
ego murakoze namwe
yes kumbure rero wabyumvise ko byari bimeze tuzosubira no gutaha bari kumwe na Ben kuri micro yes kumbure behind the camera magic professional hama abantu bose bari muri Saudi ati mugira umutima umutima usubire ndakurumva yuko igihugu cacu cegiye kubagaruka kusibyo none
ego
nibagira rero kugira subscribe bye bye